Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Sekuvalwe abantu abahlasela undunankulu wakwaZulu Natal umnumzane sihle Zikalala osemathini kulezi nsuku ulandela ukuvulela uNgizwe emkhulu icala emva kwesigameko esenzeke ngempelasonto phakathi kwakhe noNgizwe emkhulu. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi elandibala khona le video. Uma ngoqala usiyona leli khasi wamukelekela igama lami ngosibonga konke wakandwandwe mothanda ungangibeza intatheli kaYouTube. Sekuvalwe thaqa ukuphawula kwabantu ekhasini likaFacebook likandunankulu wakwaZulu Natal umnumzane sihle Zikalala. Ukuvalwa kwabantu kuleli khasi elifaka imisebenzi kaZikalala kuFacebook kuza emva kwabantu ngokumhlasela befuna izimpendulo ukuthi ngabe umshayeleni uNgizwe emkhulu emva kwesigameko ekuthiwa senzeka ngempela sonto emezisi mabhida phakathi kwakhe undunankulu noNgizwe bagcina sebevulelene namacala. Iningi lembuzo belihlonywa ngabantu khona lapha ekhasini likaFacebook, umbuzo othi ingabe wenzeni uNgizwe emkhulu ulishayeleni baba ichuna. Babodwa ababelokhu besole undunankulu ngokuba nesandla esilula nento abantu ayenza ngesikhathi eshaya umuntu wabonakala etapa kumabonakude. Abanye bebesho ngembaba bethi wazi ukushaya abantu nje wena kumele uphume esihlalweni uyibhokolo umthetho wakho besho okwahluka ahlukene. Abantu ke abahlukane ephakathi ngaso lesigameko kwagcinwa sekuthathwe nesinqumo sokuthi kuvalwe ukuphawula kwabantu kuleli khasi njengoba bekubonakala ukuthi baningi abahlasela undunankulu. Bafethu ke mina ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje ngithathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.